ndambozvireva kare ndimakuru wani nditori ndibaba kenga chimakuru wani ndine hurombo kune vaya vaya vanotaura zvakare.